不是我妈比这时刻不是可以做工作的这时刻我们夸的是热的心路嘛也能够飘它过出了月的Nze Chazen Becky. Abawagizi bange mwenna abaliyeeyo, mwenna mwenna abanjagala abangobeera, mbasaba musubscribing kuna kwa TV and mujilikinge. Thank you.